kwaze kwabuhlungu bethunani people react ngokusoleka konke osikazi oqala kuka Dulasi uMadlamini into esive kumnakwethu izolo na uMadlamini ke nje ngibathenjilo ngumfazi oqala ka Dulasi uye wasweleka ngo August and then ke ngokukukhona apho ngokuya yayisadlala ishow naye active ngekehlukani no Dulasi waye concerned because wathi ngoku elahla u Dulasi ifamily ka Dulasi ayafuna uba abone abantwana apparently abantwana ke babehlala no aunty ka Dulasi so wayedibene apha ke no Dulasi ehlutshwa yilonto kodwa ke u Dulasi wathembisa ke ba uzawuthetha ne family yakhe abantu ke bade bathi yo siyakhumbula the time esithi akafuni na ukufa ashiye abantwana bakhe ngoku yenzekile lonto leyo abanye ke babe bembuza u Dulasi ba kutheni lento engakhange atsho uba uswelekile unkosikazi wakhe wokuqala okanye umuntu wenkosikazi wakhe wokuqala uMadlamini ngoba u Dulasi is very active on social media uyafumaneka ku TikTok uyaposta na ko Facebook and ngolo August lokucacuba kusoleke ngaye uMadlamini u Dulasi oko eposta as normal uya promoting ngoma zakhe akhonto yonke into ikhangeleka inormal onwabile akho ndibonakalisa ingathi usolekile ngumuntu wenkosikazi wakhe umama wabantwana bakhe ngoba u Dulasi ke waba noMadlamini kwakudala ngo 2007-8 so oko babe kunye nje basebezohlukana ngoku u Dulasi ke nje ngibanibona apha izinto zimhambela kakhle kakhulu ingoma zakhe ziyathandwa uyakha nokwakha ngoku nanku nonkosikazi wakhe nibona apha ke eshows ngayo it's so unfortunate that baqala kunye noMadlamini and then ke ukuxase eba successful ngoku into zimhambela kakhle abasekho kunye then ke ngoku nanku ede wasweleka abantu ke abanye bathi hey haa into kaMadlamini iyasothusa u Dulasi kunye nozinhle emhlongo mabachaze uba kwenzeke ntoni kuMadlamini niyazi ke kwisithembu uba abantu bayenza into yothakathisa okanye babe thandi ba suspicious xa ke mhlawumbe kwasweleka omnye wamakhosikazi okanye kwenzeka into embi komnye wamakhosikazi abanye abantu ke babe concerned bayo ingaske abantwana bakhe baphatheke kakhle ngoba into eyayingathi yamkhathaza kuyo yonke lento yengeyoba asweleke ashiye abantwana bakhe enke ngoku yenzekile masithembe ke u Dulasi yabaphatha kakhle abantwana angangeumphefumlo kaMadlamini ungalala ngoxolo uMamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo bye.